Russia, who more? Russia!
Stop teargassing us!
Oh!
Ow! What the fuck are you doing? Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Uya nafanya nini? Tunafanya kazi yetu, wanafanya nini? Hawana silaha. Hawana silaha. Unafanya nini? This is insane. Okay, let's go inside now.
What do you have?